Uyabona wena njengomuntu ozingcayo kwinto ozidibana nokuthambakala. Umntu osapho wasekhayeni. Kwaye ke akho nto yothi ingene phakathi kwam naloo nto. Eyi, kodwa ngoku besendivavanywa, besendihlolwa.
Do you have feelings for this girl?